Chocolate. yange uhoteliya sande sana alukosi masi MC wangu sande sana baba mwana shogoro uli hako numanyanda kanu ntobishali hako omwa jihumbi ya F maji sande sana Shabiki na moyo gumu hose hose agushabiki bokwe